Aske sgobisa makhanda sikhulekele imndeni. Umoya wothuthuva udlala umbi phasikwale mpheme. Abanye bakhe izithabathaba zemizi uphahla luhle ngaphandle kodwa ngaphakathi izinto ngaziyawa. Ngoba kusho lutho ukuba kuhle kophahla lomuzi uma uphahla lenhliziyo lifile. Ngoba imfudumalo uyizwa ngendaba uthi ubengakaze angene ejele ngaphambilini kodwa usebonile ukuthi alikho ijele elidlula ikhaya elingenakho ukuthula. Ngoba umoya usuke ufaswe ngozankosi njalo uma usekhaya. Kusobala sonke la empilweni sisejele umehluko nje yigwebo kazifani. Ngoba ikhaya bekumele kube indawo yokuthula noxolo, hayi indawo yomsindo nesililo. Kubuhlungu ukuvika abathakathi egcekeni obubalindele ngaphandle ngaphandle kuba ula uthola khona imfudumalo. Isitha sakho sokuqala kuba umuntu wamshiyela ibele, umuntu wakuletha emhlabeni kuba uye umuntu okulethela usizo emhlabeni. Omunye ubakhulumisa bonke ngaphandle kwayise, asinakulihlulela ke yinini nazisizathu engathi umoya woxolo ungaphe kwenu. Ngoba emndenini ngokhisimuzi bekuthengelwana izipho, manje kuthengelana iy'nkabi noshevu kuyadliswana. Ngoba phasi kwale mpheme kuphuma abafundisi kuphuma abathakathi, alukho uhlobo olungekho. Abanye bangam mawele bafika bobabili emhlabeni kodwa babanga izinto abazifica bobabili emhlabeni, abazofa bezishiwe bobabili emhlabeni. Hey, ngoba emhlabeni ogwetshwe ngokwenyama ungcone kakhulu kunogwetshwe emphefumulweni. Ngoba ogwetshwe emphefumulweni uphile ejele lemicabango, injabulo yakhe ithunjiwe. Ngelinye ilanga ngonifundisa umehluko phakathi kwekhaya nendlu. Okwamanje asike sigobisa amakhanda sikhulekele imndeni. Umoya wothuthuva udlala umbi phasi kwale mpheme. Abanye emndenini abakutholi ukuthula, ingakho bethatha intambo beyibeka emqaleni bakhetha ukuthula. Abanye abazali ibona abadunga ikhaya, iy'ngane abazithandi ngokulingana, bazithanda ngokwamafolazo. Ongasebenzi uthanda ekhaya uluzwa ngendaba. Abanye bakhetha ukuba yichwanele nyoka azibonele, athathe izingane zakhe aduke nezwe. Akhetha ukungabi nazo isihlobo enazo isihlobo, ngoba ezinye izihlobo kazinabo ubuhlobo. Kukona konke okwenzakalayo bovikela umoya wakho. Abanye bahlezi bethule kanti abathule ngoba bethule, balalela umsindo ongaphakathi kubo. Abanye sebahlala emadolobheni bashiya ikhaya izindlu ziyawa, kuduma ukuthi bagwinya iGoli kanti cha injabulo yabo eyagwinya ikhaya. Bakhetha ukubhunguka nakhona bengathandi bevikela umoya wabo. Masibabona siyabagxeka kanti sazi baxoshwa yini ekhaya. Sibo sifundisa ukuthola iqiniso lezinhlangothi zonke ngaphambi kokuba sibeke umbono. Balikhe icala nokungabi nawo umbono uma ulwazi lakho luyingcosana. Abanye bashonelwa abazali besebancane, ilona cala labo lele emhlabeni. O-anti befunga begomela bethi iphumelela kanjani ingane yentandane ezabo zicula etshalweni. Bebopha amafindo phekwe iy'mpilo zethu befunga ukufa. Eyi, ngoba ukufa kwasithathela abazali bethu. Siyazama sithakathelwa yona leyo mzamo yethu abakwethu. Sesinomakoti abahlule ukuxova ujexa abaxova imindeni, omalume abahlule ukwakha imizi abakhizisa ukubashana ma bebanukubeza. Hhayi, asike sigobisa amakhanda sikhulekele imindeni. Umoya wothuthuva udlala umbi phasi kwale mpheme. Ngoba kungenzeka ekhaya kini nidla imbuya ngothi, kodwa uma nisabamisene nibusisekile. Ngoba ukubusiseka akusikho ukuba nemali, nekhaya elinemfudumalo nalo liseyisibusiso. Kubuhlungu ukuchazela izingane zakho ukuthi zingalibeki kamfweni okulamayo. Abanye emndenini abafisa kube yibo bodwa abanotho, abanankinga nokukuhlephulela isinkwa. Inkinga ukukukhombisa ukuthi isinkwa senziwa kanjani. Inhloso ukuthi ucele kubo njalo. Omunye waphendula izingane zikamfabo umhlatsholo, ulokhu uphela kancane umndeni. Bonke bayaduka, ubaba omdala ibhizinisi lakhe liyandlondlobala. Kunekamera umndeni ongangeni kulo, kodwa uma ungangena ngaphakathi ungawuthola umndeni kulo. Ngoba ungaba nakho konke emhlabeni, imali eningi kanye nokunye, kodwa uma ungenakho ukuthula uyafana nesichaka. Ngoba imali ikuthenga konke, kodwa ikwazi ukuthenga ukuthula noxolo. Sasafuna uthando ezindaweni ezingalungile ngoba ekhaya kasilitholi. Abanye abafuna ukusebenza babheka amafa, ngoba impi yefa isiphetho sayo uthulo othulini. Kubhela abanye baxakekile emndenini hayi ngoba imali bengayitholi bayayithola bayisebenzisela ukubuyisela amanye amalungu omndeni emumva engabe bayasithuthukisa kwathi ngempela kuvela lowo muntu ucabanga kanjani ngathi angazi kodwa iphutho ngalenza ukuzama ukuzifaka ezicathulweni zikasathane uwe nobunkulunkulu ngabe uyithola impendulo ngoba umkhosi wobumnyama awunabo ubudlelwane nomkhosi wokukhanya yingakho makusithela ilanga kuvela ubumnyama makuvela ukukhanya ubumnyama buyabaleka kunesizathu unkulunkulu wenza ubusuku kanye nemini kanjalo nabantu kunabanye abasebenzela ubumnyama kunabanye abasebenzela ukuhlwa nakuleyo nhliziyo esebumnyameni engathi beningaphumi ilanga kumbalo ngokagubhela chapter 1 verse 1.